Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuleke lapha siphethe umcimbi kayitumele ngkhune lo mcimbi usuka phake kumqeqeshi owaye ngumqeqeshi phakuqela kule khaya izizathu simlomzana umshini etukral apho kumshini etukral efake ikhwele buze into yokubana ke kutheni nawo umele ngikhona eqhutywa ngale ndlela pha kuyiqela lekhaya izizathu sutshoko umshini wethu kudala ukuthi ke indlela ukhuna treatwa ngayo ekhaya izizathu ukuthi ke ayikhonhle futhi akayithande ngoba ekhaya izizathu sikhangele ngathi ke ayinambulelo pha kuyidumele ngikhona wathe balula ke umshini wethu kudala izinto ezimenza into okubana ke athethe ngolo hlobo uthi okokuqala nje uyidumele ngikhona uneminyaka iyapha ku 20 edlalala la team futhi ke zange ukhona wenze iphutha nakancane pha kuyiqela lekhaya izizathu sikode ekhaya izizathu sohlule ukuphro tekta uyidumela ngkhona eqala kwenze mistake yave yamthe yathatha iphutha likakhune yaligcwalisa emoyeni into okubana malazilo ngo wonke umuntu uthi la nto ayonto right lenzo ekhayizathu simekumele ekhayizathu sipha yamprotecta pha uyidumela ngkhona uthi umshini wethu kral kubonakala ngathi ekhayizathu sinayo ingxaki pha ngakoyidumela ngkhona uthi yena engumshini wethu kral uba wayengumqeqeshi wekhayizathu uthi nebengasuyivuma la nto yenzeke phakho uyithumele ngkhulu ebeza kuyiquma ngoba uthi kokuqala uyithumele ngkhulu zayo ayo player ibihlupha ayo player imoshayo ebeqala ukumosha uthi kumele bake ekhaya izathu sineyenzileyo ke ivele nje yayithethe lapha ngaphakathi loo nto ayayikhupha isebantwini emveni koko noba ke imsuspend lingasho into yokubana ke wenze ntoni kodwa uthi lo mfana ke kamshini wethu kral ke ikhaya izathu usuyayigxeka kakhulu pha ekusingathi ukhona imtreata ke ngendlela engekho rayithi watsho futhi ebalu lezinye izinto ke lapho ke umshini wethu kudala uthi yena ngokwayeqeqesha ekhaya izathu sibanintsi abadlali ke babe nengxaki futhi ke ukubona kanti okubana abakwazi ukuziphatha ngento ezidibenisa notywala kodwa uthi engumshini wethu kudala uthi wayebaquma ebavala uthi zange loo nto yapapashwa emoyeni kuzothi udeside kube namhlanje udenza umzekelo uthi ke kwakungekho lulo ukuqeqesha uJabu Pule uthi kwangekho lulo ukuqeqesha uDr Khumalo uthi kwangekho lulo ukuqeqesha uThabo Muki uthi kwangekho lulo ukuqeqesha pha uArthur Zwane uchoko umshini wethu kudala uthi ke ezo players ngokho lula ukuziqeqesha kodwa uthi khona enye indaba yezo players eke yaphuma ngaphandle yakhutshwa nguye pha kuyiqala lekhaya izathu usuke senza shonto kubana yonke lo nto uyivalela ngaphakathi uthi le yenzwe ekhaya izathu usuke ithatha indaba zikakhuni isipapashe emoyeni ngokungathi ukhuna ngumuntu lo kudala wamosha uthi ubone ngathi ekhaya izathu sayimtreat kakuhle pha uyidumele ngikhona uthi futhi zininzi ke izinto azibona into kubana akazihambi kakuhle pha kukhune apha kuqela ke lekhaya izathu usuke uthi ke umshini wethu kral ke akaqonda ukubona ukhune ikhaya izathu siyaphinda imnikeza inye icontract ngendlela abona ngayo enye into ke umshini wethu grant kungqineleke lapha ikhaya izathu sinoko yenze kabuhlungu xa ukhune usebenze kakhulu kula team ukhune iminyaka eyi 20 ayondlwane yanetha useteamini eyi 1 futhi team uyisebenzela ngephutha nje leyi 1 ikhaya izathu uzalithatha ligcwalise emoyeni emveni koko ke yamsuspend ngokungathi ngabantu ekudala bemlindi into yokubana makenze imistake pha uyidumele ngkhune nansi ke ngoku ingxaki apha ikhoyo le team yekhaya izathu siyamdinga ke umntu ozokuyikhokhela ayinamkhokheli uzothi ga ngoku ingaba na uyidumele ngkhona kadingeki na pha kwela kulaa team ke yekhaya izathu njengoba ke iqhuba ngolu hlobo nathi ke baphulaphula kakuso yethu sodwa nani ke ningake ningene nitshoke into okubana nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.